Kanti ke kwinqaku lethu lanamhlanje lithi ubusazi nawo uEric usichazela ngendawo yakhe yaseMzimkhulu kwiphondo laKwaZulu Natal.
Kana uEric ngwanyaka uSemzimkhulu. Into egqwese apha. Nabantu bakhona benza amasiko dliwa inyama uyalinywa so yonke into eyesintu iyathandwa.